Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Sharamatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Sharamatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane, aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye. Mwamwaranyegejwe, turatohoza amaze tukabashikiriza idonido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho tuza kwibanda ku biriko birabera ku kirimba cy'umukuru w'igihugu. Benshi bakemeza ko ibara rigira rigwe kuko ibintu biriko biraba mu bajejwe gucungera umutekano w'umukuru w'igihugu birateye ubwoba. Turaza kubigura kwako mu idonido ry'amakuru, aho tuza kubabwira inyinyurana ndetse n'imyidogo ikomeye cyane iri mu makambi acungera Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse tukaza kubabwira umugambi uhari kandi uteye ubwoba wo gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye ku butegetsi. Turaza no kubabwira amakuru ahambaye cyane arabana n'ibyabaye biteye ubwoba kandi byerekana ko Uburundi bugeze habi, aho umuyobozi mushikira mu biro by'umunyamabanga mukuru wa leta afungiwe mu iperereza kuva kwa kane uheze ku igenekerezo rya mbere ukwezi k'umunani 2024. Iki nacyo kikaba ari ikimenyetso kitabesha ko ibintu bitifashe neza mu nzego zose ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaba ariho abatari bake bahera bavuga ko ibara rigire rigwe kandi benshi bakemeza ko ibintu biriko biraba mu gihugu cy'u Burundi biteye ubwoba. Ni byinshi twabateguriye, tugira ngo tubashikirize wece ubusabwa nta kindi. Niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Sharamatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone akanika ko ryo keza ko gubyondaho, kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo. Imyidogo mu makambi acungera Perezida Ndayishimiye. Intwazangabo zitatu zirapfunzwe mu ibohero rikuru rya Mpimba, ebyiri zo muri Besena n'eshatu zo muri Gapi. Amazina yazo ni Liotona Koloneli Eric Ndikumagenge, Majoro Sindaye Koloneli de Polisi Meri Chantal Munezero, Koloneli de Polisi Christian Nyabenda, Majoro de Polisi Emile Niyonkuru. Kuri izo ntwazangabo zitanu harongera ko igisongerezi cy'intwazangabo cyo mu ikambi icungira Perezida Evariste Ndayishimiye, abo bose bapfunzwe bazira amafaranga bahawe na Perezida Mohamed Idriss Déby wa Chad, aho aheruka mu Burundi. Ni cyo cyaha cyo gufunga zino ntwazangabo. Biragoye rwose gutahura icyaha Parike Generali ya Ntahangwa iriko irashira kuri bano basirikare n'abapolisi. Ku mutahe twasomye mwimwe muri zo ntwazangabo handitse ko bakoze icyaha bise ko ari ukwangiza amatungo rusange cyo mu ngingo ya 452 y'igitabo mpanabyaha mu Burundi. Uko muri uwo mutahe basigura ico caha, bivuga ko Perezida wa Chad yasigiye izo ntwazangabo amafaranga agera ku madorari ibihumbi 30 ku mayero ibihumbi 30 murantu gasa amadorari y'amanyamuburayo, byari gufungurira abasirikare n'abapolisi bakoze igikorwa cyo kumucungera umutekano aho aheruka mu Burundi. Umutahe uvuga ko ayo mafaranga yagabuwe nabi maze intwazangabo yose ihabwa 2500 y'amayero, igisongerezi 1000 y'amayero, abasoda batoya nabo bangabura 1000 ero, ibihumbi 10 by'amayero. Umutahe uvuga ko uko kugabura byakozwe bitamenyeshejwe abarongoye amakambi. Ikibazo nyamukuru cy'amafaranga nk'uko twabibwiwe n'amasoko yacu gihagaze ku gutahura gutasa ku bijanye n'abo Perezida Mohamed Idriss Déby yahaye ayo mafaranga. Hari abatubwiye ko mu bisanzwe aya mafaranga abakuru b'ibihugu bakunda kuyaha abajya bacungerera umutekano wo hafi, ni ukuvuga ko baba bashaka gushimira abantu baba bagumye bagendana bakabasigira agafanta. Uko siko abarongoye amakambi babyumva babona ko ibihumbi 30 by'amayero ari menshi adashobora kuribwa nabo batarimwo. Igitsure cya General Manerax na General Kirapanze abakurikiye iyo dosiye bavuga ko ibivugwamwo ari ibyitwazo bikomeye cyane. Intwazangabo zo muri ayo mabatayo acungera umukuru w'igihugu zatubwiye ko General Alexandre Munyenge batazira Manerax atwara ikambi ya Gapi na General Richard Banyanyimbona batazira Kirapanze ko bashavujwe no kubona ibihumbi 30 by'amayero agaburwa nabo bataronse ko abasirikare n'abapolisi bakiriye amafaranga ya perezida Muhammad Idriss Déby bavuga ko batumva ingene agafanta bahawe kubera bari bamaze iminsi bagendana na perezida wa Chad bari guca bagasangira n'abatwara amakambi atacu bari bakoze muri ibyo bikorwa kandi batari banahageze. Zino ntwazangabo zivuga ko Manerax na Kirapanze bagenzwe n'igikenye gusa cyo kurondera byinshi biba. Izi ntwazangabo zivuga ko zihanganiye kuva kera ubusuma ukorerwa muri ayo makambi none ko zitagishoboye kwihangana zigasaba perezida ndashimiye gufata mu minwe bino bintu bibera mu makambi amucungera umutekano nk'uko bwama ubutungane bwabaye igikoresho cy'ibihangange. Biragoye gutahura ingene parike yubahuka ikita agashirika bute umukuru w'igihugu wo hanze ahaye abamaze iminsi bamugendanira ni ukuvuga ingabire perezida Muhammad Idriss Déby yahaye abamugendanira nk'agashimwe yahindutse amatungo rusange y'u Burundi. Ubu ni ukuvuga ko umutegetsi wese bishitse agaha agashimwe canke agafanta abakoze bamushimishije ko ayo mafaranga yoca yitwa ubutunzi rusange bw'u Burundi. Biragoye kandi kumva ingene parike yita ayo mafaranga ko ni ukuvuga imfungurwa zigenewe abasirikare n'abapolisi b'u Burundi. None perezida wa Chad niwe asigaye agaburira abasirikare n'abapolisi b'u Burundi. Iyo ayo mafaranga adatangwa ni ukuvuga ko abasirikare n'abapolisi batari gufungura. Kuvuga ko izi ntwazangabo zanyuruje itunga rusange ry'u Burundi ntibyumvikana. Hano nta caha kiboneka cotuma abantu bapfungwa. Birashoboka ko habayemwo akarenganyo mu kugabura ako bita agafana maze abakuru bakiha menshi kurusha abato, ariko iryo kosa ntirihinduka icaha cyo mu gitabo mpanabyaha. Nimba harabayeho kugabura nabi ako gafanta ntibyoshobora kuba icaha gipfunga intwazangabo, ahubwo byoshobora kuba inyifato idashimishije mu kazi maze umukoresha agatanga impanuro canke ibihano bisanzwe byo mu kazi, hanyuma agafata ingingo zitunganiriza aba bararenganijwe. Ariko iyo bigeze aho generali ahamagara parike ngo pfungira naka kubera bamuhaye agafana ntampeko kandi ndi shefu wiwe, ni ikimenyetso kitabesha cingene ubutungane bw'u Burundi bugeze habicane. Watanze agafanta k'ibihumbi 30 euro yibajije ko agasanzwe arabye ibihangange byariko biramukingira. Ntiyamenye ko ubutunzi bw'igihugu bugeze habi, ntibamubwiye ko ngaho atanze miliyoni 240 z'amarundi. Ntibamubwiye ko aba generali basigaye bagwanira urufaranga vamakungu rwose rukorotse amamariyaridi y'amarundi basanzwe bayarunze mu mazu, ariko ntibafise iyo bayashira mu gihe atagaciro uko bukeye uko bwije agifise. Uwabitse mu nzu ibigunira by'amamiliyaridi y'amarundi muri 2024 byagumye binihiriye kwa kundi nyine, ariko agaciro kabyo kamaze kwigaburamwo kabiri mu mezi atatu gusa. Niyo mpamvu iyero naho ryoba rimwe gusa rishobora gutesha ubuntu abajenerali. Perezida ndayishimiye nafate mu minwe iki kibazo kuko arashobora kwisanga yatembagajwe n'abategetsi ndetse n'abajejwe kumucungera umutekano. Arwandikiye yagize ati: "Jewe ni Ntwazangabo icungera umukuru w'igihugu, nagira nkumenyeshe ko nari umuntu wa mbere ukwanga. None ubu naratahuye ko koko ari wewe abarundi bose basigaranye ngo abavugire. nimba abantu bategetsi bacu bubahuka kurenganya abakoloneli bahoze basangiye urugamba kugeza aho bapfungisha bega umunyagihugu mutoya nawe bamusigira gute aho bigeze bino bintu bizohagurutsa abarundi bose amaze bikureho iyi ntwaro imaze igihe ikorera akabi abarundi kuko biboneka neza ko ubutungane busigaye bukoreshwa mu nyungu z'abatunzi mu nyungu z'abafise ijambo rikomeye mu gihugu cy'u Burundi. Tuve kuri iyo nkuru iriko iravugwa mu ngabo zicungera umukuru w'igihugu. Amakuru yacu tabananize kuri no makuru ari kuvugwa cyane aho umuyobozi mwishikira mu biro by'umunyamabanga mukuru wa leta afungiwe mu iperereza kuva kwa kane uheze kwigerekerezo rya mbere ukwezi k'umunani 2024. Gaspar Basigane yoba afungiwe iki? Ababizi muradusangize ayo makuru. Ibyo tumaze kumenya, Gaspar Barasigane ni umutama w'imyaka 71, amaze imyaka 19 ari umuyobozi mushikira chef de cabinet, hanyuma umwunganizi wiwe w'umunyamabanga mukuru wa leta yakoranye na Philippe Nzobonariba arabandanya na Prosper Ntandwamiye, ubu akorana na Jerome Niyonzima. Umunsi wa kane uheze, Gaspar Basigane yahamagawe mu iperereza hari nk'isaha 5 z'umurango. Yaritabye ataco yinona ariko ntiyagarutse. Mu nyuma yarashoboye guterefona muhira ngo bamuzanire imiti barayimushira. Kuva ubwo abiwe ntibarasubira kumubona canke kumutora ku telefone. Kwa gatandatu abiwe baramushiriye impuzu ariko mu iperereza baranse kuzakira. Impuzu yafashwe yambaye niso acambaye. Abe barahagaze umutima kubera batazi uwabo ico apfungiwe ndetse n'ico ariko arazira. Ku munsi wa gatanu umunyamabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima nawe nyine yaritabye aho mu iperereza ariko yaratashe. Ntacu yabwiye umuryango wa Gaspar Basigane. Umwe mu makuru atanguye kuvugwa nuko baba ariko babazwa ibijanye n'impusha zirungika abantu hanze. Aravugwa nk'ikibazo cy'abaherekeje Ombudsman Aime Laurentine Kanyana muri Koreya y'ubumanuko boba baciye basaba ubuhungiro bigumirayo. Nta muco turaronka ujanye n'ibyo bibazo kugeza ubu ntituzi ico Gaspar Basigane ariko aragirizwa. Abaryango ba Gaspar Basigane bafise ubwoba bujanye n'amagara yiwe, bavuga ko asanzwe agoye rwose ko ubundi akenera regime mu gufungura. Amagara y'umukenyezi wiwe nayo nyine ntiyifashe neza, baratinya ko ibiriko birashika bishobora guhuhura amagara y'ababo. Ku myaka Gaspar Basigane afise kubera n'indwara afise byo byiza akurikiranywe ataha muhira agapfuma bamuha abamucunga ko atatoroka. Abiwe baripfuza kuronka umuco kubijanye n'amagara yiwe kandi bakabavuga ko ariko ararenganywa n'abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD. Abatari bake bakavuga ko aya ari amabi amaze igihe kinini aba ku butaka bw'u Burundi kandi akaba ari amabi akomeye cyane asanzwe akorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Tuve kuri iyo nkuru amakuru yacu tabananize ku bwicanyi ndengerabutungane ndetse no kunyuruza abanyagihugu biriko birimonekeza mu gihugu cy'u Burundi. Umunyagihugu Ntezimana Jean Marie yaranyurujwe umubyeyi wiwe akaba n'umupfakazi ndi mu rusaku Capitoline nawe aritaba Imana. N'uyu munsi ku mutumba wa Ruyaga agacimbire kikangaga komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura hari umunyagihugu azwi ku mazina ya Ntezimana Jean Marie yaburiwe irengero muri indwi kwaraye turangije mu gihe yari mu gisagara cha Bujumbura ku munsi wa gatanu igerekerezo ya kabiri za kuno kwezi k'umunani 2024 imbere y'umutaga. Nyuma y'inyuruzwa ry'uwo munyagihugu Jean Marie ibyakurikiye akaba ari uko umubyeyi wiwe akaba n'umupfakazi ndi mu rusaku Capitoline kuri uyu w'Imana igenekerezo ya kane myandagaro 2024 nawe nyine yaciye yitaba Imana. Nk'uko amakuru dukura kuri uyu mutumba abivuga, urwo rupfu rubabaje rukaba waturutse kwivuduka ry'umurindi wa maraso ryabaye inyuma yo kumva ko umuhungu wiwe yitwa Ntezimana Jean Marie yaramutunze ko yaburiwe irengero. Abanyagihugu mu Kikangaga bakaba batabariza uwo Jean Marie Ntezimana ngo ubuzima bwiwe ntibuzimanganywe. Muri kino gihe abanyagihugu baho bakaba bari mu mubabaro n'agahinda kubera urupfu rwiwe. Bamwe n'abandi mu bamaze kumva iryo bara babicishije kuri radio ndetse imboneshakure yacu bamenyesheje ko ibyo kunyuruza abanyagihugu kuri ino ntwaro ya Evariste Ndayishimiye byimonogoje. Ntezimana Jean Marie ngo nta bandi bamubazwa atari urwego rw'iperereza bw'u Burundi ngo ukorera mu gisagara ca Bujumbura. None byoba ari ibiki bituma abanyagihugu banyuruzwa agasakisaki abandi bagandagurwa mu ntara ya Bujumbura buri munsi? Ico ni ikibazo abanyagihugu batari bake bo mu ntara ya Bujumbura bibaza, mu gihe muri iyo ntara ibyo kunyuruza abantu biri ku murindi uteye ubwoba, kuko ata minsi ishobora guhera hataboretse umunyagihugu anyuruzwa. Ariko kandi uretse bibera muri iyo ntara no mu zindi ntara, abantu ntibasiba kunyuruzwa buri munsi. Abanyagihugu bakaba badakekeranya mu kuvuga ko intwaro ya Evariste Ndayishimiye ari yo ntwaro ya mbere bakorera amarorerwa gusumba izindi ntwaro zose bari bamaze kubona mu Burundi. Ibi byose nyine bikaza byerekana ko Abarundi bamaze kwihebura, kandi bikaza byerekana ko ibintu bimaze kugera ku murindi muremure kandi ko biteye ubwoba ibiriko birakorwa n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Inkuru yacu, amakuru yacu tasozereze kuri no nkuru iriko iravugwa y'ubusuma, aho benshi bavuga ko ari akamaramaza, ubukozi bw'ikibi canke gusahura igihugu. Ishuri rya leta Burundi ina ririko rirasahurwa urukomba amazi. Wahoze arongoye iryo shuri ariko akora ubusuma buteye ubwoba. Abakozi baratabaza nyuma yo kumenya ko yabogojwe mu mabanga. Dogita Dionise Arakaza yahora arongoye ena yaciye atangura gusohora bimwe mu bikoresho by'iryo shuri abitwara ahantu hataramenyekana akoresheje imodoka z'iryo shuri nyine. Imashini 20 nyabwonko zo mu biro nta wuzi irengero ryazo. Hejuru y'izo hari imashini 2 nyabwonko ngendanwa laptop zaheruka gutangwa n'ubuserukizi bw'igihugu cy'u Faransa mu Burundi zanyurujwe na Dogita Dionise Arakaza. Ejo haheze ku munsi w'Imana igerekezo ya 4 ukwezi k'umunani 2024 mu masaha y'ijoro, Dionise yarasohoye amabido yose yarimwo ibitoro by'iryo shuri. Ibido zose zari 5, imwe ikaba ijamwo iritiro 45 z'ibitoro yarazitwaye. Ejo nyine imodoka zose 3 z'iryo shuri yaciye azisohokana azitwara ahantu hatazwi. Abakozi bahavuye bamenya ko yaragiye kuzikuramwo igitoro kuzivudura, kuko zose zari zuzuye igitoro ariko basanze atakirimwo. Arkwavuga nk'imodoka benshi bita ko bita surambaye yarimwo amaritiro 180 y'igitoro, ariko uno munsi kugeza cyo ya 5 kwezi k'umunani 2024 bakaba basanze isigayemwo igitoro gice cyane. Ikindi abakozi bikeka nuko izo modoka zoba zatwayiwe muri garaje gukurwamo bimwe mu byuma bizigize. Abakozi batabaza umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kufasha kugira ibyasahuwe we na Dogita Dionise Arakaza bigaruka rumwe mu butunzi bw'iryo shuri, kuko hari n'ibindi yononye bigitohozwa neza cyane cyane ingene yakoresheje ubutunzi bw'amafaranga bw'iryo shuri. Tumenyeshe ko ibi bintu biriko biraba biteye ubwoba. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.